Nolu, Odrila, Elekere, Iri Ato, Wega Fe, Awa Asato, Kuhuri Chita, Po Saturday, Aha Eke, Kempuru Bochiri, Ano, Roman Si, Tafo Kutu Apo, Iri Na Isi. Ndi Ununa Anuha, Bo, Onyenta Kuko, Doria Kuo, Neka, Azikiwe.
Ndi Banyi, Ayas Yaman.
Namo Omen, Buma, Saint Francis, Obata, Bu Onyi Sinta Kuko, Yenonti, Ka Ununoro, Akukanyi, Ka Ohani. Umu Afro Anambra State, ke Nigeria, ndi chiri Austria, mere mere ebe obibi, ejikola aka ọnụ ihu na omenala Igbo anaghị n'iyi maka ọ bụrụ mmatụta obodo.
Ha ụla ma chepụtakwa ọtụtụ ndị nkuzi n'ala Austria, ndị ga na-akụziri ụmụntakịrị anyị ihe gbasara ebe ha siri pụta na ihe gbasara asụsụ na omenala na njirimara ndị. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ na ụmụ Anambra State nke Ọzụ Anambra Community Ọzụ na Olu Bekee atụkọọla ngwugwu elu ego a mara aha ya were zigara iji nyere ndị ụwa na-atụ n'ọrụ aka ma kwadokwa ndị ọrụ ugbo n'ala Igbo.
Ndị be anyị sịrị na ahịa kara aka anaghị enyewa mkpụrụ. E nwere ọtụtụ ihe nkiri dị iche iche dịkwa ka ịgba mmanwụ ndị agụrụ, ịgba eze nke ndị otu ofu obi, asọmpi aghọta aza n'etiti ụmụntakịrị anyị, egwu ndị inyom, egwuregwu ichi eze n'ala Igbo ya na ịgba ọpara na ọtụtụ ihe nkiri dị iche iche.
Na ozi ekele ya, onyeisi Anambra Community Ọstra bụ Maazị Samuel Okoro na ndị ọchịchị ya ekelela onye ọbụla nke hụrụ na ihe na-eme n'ụbọchị nke taa gara n'iru. Ndị be anyị gidigidi bụ ukwu eze, nwanne nwere edi maka na ọ bụ nwanne ozu ozu arụ.
Ọhaneze na-ege anyị ntị, ọ gwụla ka ọ ha anyị n'olu, onye biri ibe ya biri.
Abalị ọma nọ ndị be anyị, ụbọchị nta ka anyị chụọ awere ka chi foro.
Thank you very much. A hand of applause, please. It's not easy. It's not easy. Mr. Francis Adeleka, you're welcome. Thank you very much.